BNB TV ndabahaye miriwe nka nifuza yuko muwa muri benshi mugomba gukurikirana ikintu kiganiro cy'umukino cyo kuno munsi wa mbere uno munsi wa mbere rero turi nakanyamuneza kukuronga umugwi rurangiranwa cyane cyane uwumenyereza hamwe n'umwe mu bayimenyereza no kuvuga n'umugwi wa Vitaro eruka kutahukana igikombe cha Primus League turi kumwe n'abashitsi rero Manirambo na Papi ndakura mu kije Papi
na mahoro meza
yitwa Manirambo na Omar benshi bazi Papi ariko muramuzi mu mugwe wa Vitaro turaza kubiganira igihe yaza mu mugwe wa Vitaro nico afasha uwo mugwe twa turi kumwe rero n'umumenyereza Paris Sahabo na mahoro Sahabo
na mahoro cyane ndabaramukije
benshi ngira ngo muramuzi akina cyane cyane mu mugwe wa Lydia Ridic Muzinga na cyane cyane mu mugwi wa Flamengo ngira ngo ariko nagomba kubaza Papi Bega mu mugwi wa Vitaro mwagiye ryari umufise akazi akahe mufasha
murakoze mugwi wa Vitaro na ugiyemo kuva kera cyane ariko kuva muri 1992 niho natangura gukunda umugwi wa Vitaro kuko umugwi wa Vitaro kenshi na kenshi abarongozi babo bari ababyeyi bacu nibo batanguye kurongora umugwi bafatanije n'abamuramira Gregoire nibaza yuko niwe yari president hanyuma ababyeyi bacu nabo bari muri komite bisigura yuko kenshi abakinyi bama bari muhira
muri lokale
bakagirira muhira tukaba turi kumwe nabo rero kuva icyo gihe niho nanje natangura kuza ndegera umugwi bukebuke buhoro tuwukunda hanyuma rero haragera igihe nyine umuntu afata andi mabanga ariko umugwa akaguma wukunda niho baheza rero bobo hakacaza andi makomite mashasha rero twarabandanije dukunda umugwi rero gushika ubu rero tukiri kumwe nawo
reka mugitangura kubona umugwi wa Vitaro kubona abakinyi mwibuka bo bari bakomeye icyo gihe nk'abandi
abakinyi jewe nkitangura kubona neza abakinyi baza muhira tuba turi kumwe kenshi nahere kuri ba Malik Jabir nkabona Kitenge Debo nkabona Ramazani nkabona Juma Mosi Maradona Stanley Indere Gilbert harimo na bashari ekipe Masudi harimo ba Masudi nibaza ko mubibuka harimo Mpenzi yitwa Mpenzi nawe yari arimo aho rero nabakinyi umva beshi twabonye twakuze tubabona
Paris nagomba kukubaza wewe imbere yo kumenyereza warakinye umupira w'amaguru mbe wakinye mu migwi yihe imbere yo kuza gufasha umugwi wa Vitaro
natanguye muri JK Regina Mundi perezida wa Menga ni Bisoso tuva muri JK Regina Mundi tuja muri Dynamique après Dynamique chanza muri Flamengo vuye muri Flamengo ngenda muri Lydia Ridic cyo gihe narakinye na ekipe nasionale namba Cadet na Junior amanca nja muri Muzinga niho naherije
Papi ubuye ufise akazi akahe mubona kufasha umugwi kugira ngo ugume ugenda ubaho bisaba ubyo bungana kute
ubu rero aho bigeze ubu nkaba ari jewe ndejwe ikigega ditresorier umugwi kwegeranya uburyo bwose abamambure n'abakunzi begeranya kugira bashobore gufasha umugwi
ubona mukoresha uburyo bungana gute tuvuge nko mu mezi atatu gusa
yee kuvyukuri umugwi utwara uburyo bwinshi cyane uharuye nko mu mezi atatu murashobora no gukoresha miliyoni hafi zigera kuri 50 hafi 60 kuko uharuye amamatch n'urutavanako buri ndwi ugaharura amarecuperation y'abakinyi ugaharura amatransport dukoresha n'amafaranga menshi cyane
ngira ngo no kuyiharura ntayo ushobora gutora ubunyene imbere yo kubandanya rero kino kiganiro nagomba turabe ingene bari banezerewe igihe baheruka gutahukana kino gikombe cya Primus League cy'uno mwaka
ibitsindo ni bibiri ku bindi urukino rukaba rurangiye aha
félicitations yo kuri kino gikombe mwatahukanye Paris nagomba kubaza mbega atari kubisha cyangwa kwihagara ko imbere y'ukwigano ritangura waruzi gushora kuzogitahukana no mwaka
ari msi cizere ndavye komite tugira dukorane nkaraba abakinyi maze kuronka ari msi cizere ko ndavye indi migwi kubakinyi ari ifise navuga ataha nzohiganwa ntabwo bamfise kandi twarakoze Imana iratuje imbere byaragenze neza
mbega tuvuge urashaka kubura bona championnat hajya ni ndende urashaka kubona uti uyu munsi y'imatch niyo yatumye dushobora gusha tubandanya gushika udukitwara championnat arahera ni match yihe kubwa ubona mwaciye murongo ishaka ryo gushobora kubandanya mutsinda gushika
sinovuga ko ari match imwe nushobora kuvuga match imwe ko ari determine yo kuzotwara championnat kuko izo twahiganwa zari nyinshi zikomeye mugano uvuga nka zibiri zitatu nibaza nizo zampaye icizere ndavuga ataha rero ndibaza ko bigiye kumera neza ndavye nk'urukino rwa Frambo karaba urukino rwa Musongati na Bumamuru ukacuraba na tuvuga nka Olympic Star nayo nyene ni mu maikipe zatugoye
hanyuma papi nagomba kukubaza mbega urabona uno mwaka n'ibyo byarundetse ku mwarushizi iyindi migwi mbega bakinyi mu barondera gute mu bumvikana na coach cyangwa ni mwebwe abantu bari muri staff murafashanya na coach muti tukeneye abakinyi bameze gukyana gucyana mugaca mu rondera uburyo bwo kuba
twebwe musanzwe nkuko mubizi coach yarasanzwe ari komite ya je coach arimo yarasanzwe amaze gutegura umugwi ero vyinshi muri technique ni nkuko tubimurekera nkawe nyene nk'umukoci n'umutekinisiye cyane cyane akurikirana abakinyi kandi agakurikirana championa niwe kenshi abona abakinyi babishoboye hanyuma baraheza bakatubwira ati uyu turabona yuko abimerita ama tukamuha amahigwe umukinyi hari nabo natwe dushima tugavuga ati nabagerageze hama akabagerageza nabakaraba yuko bishoboka ari giye baronka amahigwe nabo bakajama ariko kenshi ari kibazo technique ni kibazo kibari cyakoca
none ka papi Vitaro yarigeze gusubira inyuma cyane wambiye uko uyizi kuva kera warayikukiranye ibya ya mbere gushika ikina Coupe d'Afrique kashika kure muri finale aho yakinira na Africa Sport muri Côte d'Ivoire mbega ko yasubiye inyuma ubu yagarutse kubera iki muri bangahe bafise uburyo n'uburyo cyane cyane bwabonetse canke ni organisation yabaye ukundi
umwa mbere umupira si Vitaro ni vyo twarazwe ari mu gufisa amateka menshi mu gihugu ufise n'abakunzi benshi nibaza ko gushika ubu uharuye mu migwi ufise abakunzi benshi cyane mu gihugu ni Vitaro hanyuma rero wagihura n'ibibazo z'indongozi bagiye baratwara umugwi wasanga kenshi harimo communication itari kwiragenda neza hagati y'abarongora umugwi n'abakunzi bawo hanyuma rero hakazamo ibibazo byinshi rero mu nyuma niho twavuga tuti kameme ekipe ntiyobandanya uku ari ekipe ibisanzwe ifise amateka abantu bakunda ni ekipe yaserukiye igihugu irakora
iyo na ekipe kandi imaze gutwara kupe ya CECAFA
imaze gutwara kupe ya CECAFA iyi ekipe ntiyogenda uku mu mwanya tubona izindi ekipe ziriko ziriyubaka niho rero twabona yuko hari ibintu byo gusubiramo hama rero biraba ibyifuzo byacu mu nyuma rero tumaze gutogwa bakatwizera twarashoboye kwegera abantu turegeranya abakunzi turasubira turavugana nabo gushikurana yuko byaje bigenda neza
hanyuma Paris ukubona Stade Intwari atariho mwakiniye aya masezo kandi ariho mwahora mukiniye abantu bakaza bashyigikiye ari benshi mukaduga ruguru ubu biraboneka yuko babakurikira mbega ntibyabakoze ko kubona mwahinduye ibibuga kenshi mukaja tuvuge kiriya mu Rumonge mu Rugombo kandi ariho mwakiriye ntibyabakoze ko
nibaza ko umuntu wese azi iby'umupira w'amaguru uravye ama déplacement atwara uburyo ekipe iraruha ekipe irakoresha uburyo nibaza ko Stade Noire dusubiye kuyikinira ko vyo dufasha cyane ko ko ekipe z'ibujumbura ziraruha ziko zakirira ruguru basaba ama déplacement bibasaba kugira ama locale bakaje mu hotel n'ibintu bica bigusaba ubujyo bwinshi nibaza ko malgré izo déplacement kubera ekipe nibaza ko yari ikomeye ari soudé twarashoboye kubandanya turagira aho tugeze gushika naho turonka igikombe uyu mwaka
be kwera iki imigwi yo hagati mu gihugu igihe kimwe kimwe yigeze kuja imbere ya Vitalo kandi ubona yukumenga Vitalo ni igumari ya Vitalo nyene kubera iki zaruguru zigeze kubaja imbere
ni byo ndakubwiye nti muri ico gihe umugwi wari usanzwe ufite ibibazo harashoboye kuba ukuntu abantu bakomeje imigwi ya ruguru biradusaba yuko mu mwanya umugwi wa Vitalo wari ufite ibibazo niwo mwanya abandi baronkeye akaryo ko kwiyubaka kuko igihe bariko bariyubaka ruguru byaratumye batwara n'abakinyi benshi ubya abakinyi ba ruguru benshi n'abakinyi bavuye ino hanyuma igamigo imaze kuyubaka arashize mu buryo bwinshi ifashijwemo n'abavukanara
n'abategetsi
benshi barashira mu buryo muri iyo migwi yabo bisaba rero yuko ya migwi ikomera gusumba y'ibujumbura kuko y'ibujumbura yagenda ihura n'ibibazo bakuva ico gihigira ibibazo nta masponsor yasuye kuronka abayifasha baye babonetse benshi bati baja ruguru ugasanga umugwi wa ruguru bawushize mu buryo bwinshi cyane wa mukinyi amafaranga Vitalo yamuha wasanga bari abayagwijije na gatatu ugasanga rero biratumye bakinyi bose bahurumbira
kandi mwe murabumva iyo bagiye
muri bagiye twarabumva ukabategera kuko ubwo buryo twebwe ntabwo twashobora kuronka muri uwo mwanya kuko ntitwari turi kintu kimwe ntitwari twiyunze
ubu biraboneka yuko umugwi wa Vitalo uko bayivuze nguko n'abandi benshi babibona nahajya mu masanamu mwabibonye abantu baburuzi cyane cyane biraboneka yuko mwateye imbere cyane imaye muri tribune ubona yuko zuzuye hari icyo bishobora gufasha mu bakinyi bari mu kibuga
yego
cyo kibuga ndakibajije mwese
twebwe bavuga ati umufana ni we mukinyi wa 12 rero iyo umugwi umeze neza ukipanga iyo bien organisé atabibazo birimo nibaza yuko yaba mu mpande zose yaba mu mpande ya komite mu mpande ya staff no mu bafana nibaza yuko kiba ari kintu gituma umugwi ukomera cyane kuko baraza kuri stade bakawushigikira ugasanga wa muguri kuri atera imbere ugenda uragira n'amahigwe kuko ubufisa abawushigikira benshi
Paris niko bibona ko cyane cyane njye nashaka kuvuga zijya myambaro iri muri tribune aho ifasha mu bakinyi
nibaza ko mayo abakinyi baravye muri muri tribune bakaraba kuri poturu bakavuga ati bwa bundi bagiye abantu bose baje kubera twebwe urumva nabo birabaha inguvu birabaha ingoga kandi natwebwe nk'abatekinisiye muri vestiaire tuba twabwiye ati hari abantu baduherekeje tutezwa kuba umunezero tutezwa kwitanga tugatsinda iyi match rero barinze basohoka kuri tele bakabona ibyo twababwiye nibyo kenshi nibaza ko biraduha ingufu natwebwe nyene turi hajya turavuga ati bajye abantu baje kudushigikira reka tubaho umunezero kuko nabo bitanze iyo baba bavuye bakarinda bashika hajya twadukeneye ko nabo baryoherwa
nyoneka pari urabona mwaratwaye coupe ya coupe ya Primus League ubonaho muri ko mukina ku du president kandi mukinye mushitse kure naco ico gikombe mucifuza kumwifuza Primus League
yego cyane twebwe musanzwe nk'uko twavye tubivuga ko bazi ko twabwe tifitaro ni equipe y'amateka ni equipe itigere iheba igikombe na kimwe ayo mateka rero niyo turi ko turiruka dushaka yuko ayo mateka y'umugwi asubira kuba Vitalo igasubira kuba Vitalo igasubira kuba Vitalo y'ibikombe murazi yuko iyo hageze igikombe Vitalo yuko atakuvuga ati ni ibi ni igikombe ivyo rero biri mu ihangiro twihaye yuko uyu mwaka tukeneye gutwara ibikombe byose Imana idushoboje tukashobora kubitwara hama tukagerageza no kwegera imbere kugira dushobore guseruka igihugu naho nyene twegera imbere tumeze neza
ndako mubandanye nyene kuri icyo uvuze guserukira igihugu muzoduserukira nivyo muri Coupe d'Afrique des clubs champions muzoja mwibaza yuko muzojana aba bakinyi nyene cyanke muzokongereza abakinyi bamwe bamwe mu buryo bwoboneka
igihe uburyo tworo nk'uburyo cyane cyane nibwo babukenewe tubaza yuko twokongeramo ingufu kuri aba barimo kwa n'abakinnyi beza ariko nabo birasaba kongeramo n'abandi kugira umugu ugenda umeze neza
mbega nk'umu technicien Paris hari aba coach amwe bitigeze kuganira akavuga ati ikipe dufise zimwe nukunganisha donc nukugerageza usanga ikomeye hagati cyangwa inyuma ariko imbere ugasanga turahabuze vitari ikomeye hose n'abari hanze bakomeye nkuko tubona izindi migwi imwe ibimeze
nukuri ntabesha nta se novuga ngo ikomeye hose kuko ndavuze nka ligne d'attaque bajya basatirizi kenshi iyo tubuze abasubiriza biratugora mugabo nibaza kwico nakibonye presque ku isi yose ubu abataka ni bake basigaye bakomeye kugira babone baronke uravye no ma equipe yo hanze abataka sikirenga rero nibaza ko ahanini novuga ntirinyi d'attaque n'ikintu habuze uyu akabura uyu cusanga abuze babiri cusanga bitugoye bacusanga tuko turagerageza kurondera ingene je vous ai fondé quand je suis à Fogao. Vous êtes à Angagera qui j'ai vu à Kounda.
Hi, ma papa, je suis à Zakouba. 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 Ho kugwiki tuvuge umuntu wese ukugwiki si ibintu bya byokora abakunda vitaro gusa ni n'abarongoye igihugu bijamo
ego cyane je nibaza yuko nkuko tubibona wanashaka ku isi yose yumugwiserutse ubuserukiye igihugu ntubuserukiye abakunzi ba Vitaro n'ubuserukiye ubuserukiye ikintu cy'ambere ubuserukiye n'igihugu nibendera igihugu tuduza ikaboneka rero nkubu amahigwe abonetse nk'umugwi nka Vitaro nawe nyine warusanzwe usamateka n'abantu benshi bawuzi no hanze bawuzi n'umwanya wo kuwushigikira mu nzira zose leta amashirahamwe kuko amashirahamwe nayo nyene ndufisa amashirahamwe menshi nga ariko keshi na keshi turabandikira tugabasaba ubufasha tukabura inyishu yuko bodufasha rero nk'ivyo vrema bari bakwiye kwikubita gashi bakamenya yuko umupira ari ikintu kirabwa n'isi yose n'abantu benshi baba ariko barakurikirana bishobora kubagira nabo nyene mu mashirahamwe yabo akamaro bogerageza bakikubita gashi bagafasha umugwi bakadushigikira kugira tugere kure ubona yuko tuzoserukira tujya muri Sekafa harimo imigwi yo mu karere harimo amashirahamwe menshi akora urudandazwa mu karere uruja n'uruza rw'abantu rero iyo visibilité irashobora gufasha ku masosiyete yabo gushiramo umutaye muri Vitaro cyangwa gushigikira Vitaro kugira itere imbere
hanyuma papiro ngo kwaza nki iyi migwi yo hagati mu gihugu yo bibona gute mwabarushije iki
muri uyu mwanya twebwe twabarukintu cy'ambere nabonye twabasumbije organisation kuko umugwi kabisa wari sude twari tufise organisation imeze neza gose na determination kuko twari dufise ihangiro ry'uko uyu mwaka dushaka igikombe turiha determination twese hamwe guhera muri komite gushika muri staff mbere n'abafana twarashoboye kubasumba determination
hanyuma Paris uri coach wa Vitaro nagomba kubaza mbega urabona wakinye mu migwi itari mike waciye mu minwe y'abacoach benshi hari abacoach ubona ba bagufashije gukora akazi ukora uno munsi nkabaye
nivyo benshi baramfashije ahanini notangurira kuri nka Dominique instructeur ka FIFA kuko niwe yatanguye kuntelefona arambwira ati burya ntiwoza ukiga ibyo bamenyereza ati kuko ndakurabye kuko yarabaye coach wanje mu ntambo ati narabona kutahura ibintu narabona yuko ufise ikintu nyenewe nawe wotanga mu bandi nimba warahagaritse hari abana wofasha nawe ukigisha umupira bakagira aho bashitse arantelefona ambwira ati nimba uri tayari zo telefone mbwire hamuze upasa ikibazo amutangura guca amalisansi ama ndiyumvira ndabaza abagenzi nka nabaje nka mbaya kuko mbaya yari yabitanguye hari ngingo Francis ujya ari mu Rwanda arambwira ati watebye genda genda cyandagenda rero icyo gihe twakora ikibazo kuri federation ukagira kwandika mu gifaransa carrière yawe yose ukabupashije amundi muntu yamfashije nabaza ko na mtombora ari ibyo twarakoranye twarakoranye cyane abanyine nibaza ko ni mwewe nabo n'ayandi mazina yo akomeye cyane
none kuba coach ntumva ko ari ibintu bitoroshe nkuko bavuga ni kuri siège éjectable udatanze umusaruro ucuba bise
yego
kandi ntiba bakurengana iki
sinzi hari giye umusaruro utabuvuye kuri coach
ehe
hari giye umusaruro uvuye nko kuri comité iri kifata nabo bakinye canke staff uwo musaruro ugasanga ugenze nabi muri ico gihe nibakurije mugamugiye baguhaye byose ibyo wasabye atakibazo na kimwe gihari ntutanga umusaruro bisanzwe
eh bisanze ariko abo ibyo vya comité iba imeze nabi sinashatse si Vitaro ndabizi bega muri Vitaro buhinga amazi kuronka prix nyinshi no mwaka za meilleur entraîneur kubganyu afise qualitizi Paris
ubwa mbere cyo tumushimira cyane arategera ibintu uko biriko biragenda burya hariho umuntu mubwira uti hari ibintu bimeze uku gerageza abakinyi muraba ingene mwumvikana umvikanisha abakinyi ukababwira yuko ari ibibazo binibi ivyo iyo karita rayifise kabisa yo guhumuriza cyane abakinyi no kumenya kuganira hagati yacu hari communication imeze neza
yego ariko hariho imigwi imwe bihora nkuko bivuze itangura champion imeze neza ariko muri phase aho turubikanka kubera ngira ngo iyo mauvaise organisation kubera tuba les contrats bo barasinyanye n'abakinyi bibaza ko biba bivuze ku buryo batafise cyangwa organisation bicanye
kenshi ari migwi ari abantu usanga kenshi batihangana burya kwihangana ni ikintu gikomeye cyane ugasanga bariko bara nka komite ishatse no kuyinjira cyane muri staff y'ibintu ubona ko bitari ko biragenda neza utusanga rero kenshi iyo komite yinjiye cyane muri staff technique kenshi ibintu birononekara iyo bimaze kononekara rero umva biba bigoye njyewe nga mpira wo ngamaze kubona abantu kenshi usanga staff na komite bama bari mu bibazo
aho nyene ndamwunganiye gato nibaza ko ahanini ama equipe usanga biriko birashikira ivyo bintu
zikomi kandi nyinshi
niriho nyinshi nibaza ko kenshi n'abantu bibaza ko bazi ivyo umupira bakaza guhenda nk'abakinyi canke staff bakabemerera ivyo batazoshobora niyo difference nabonye kuri komite barakubwira ati twe dushoboye ibi wemeye gukora tuzobiguha kandi nabonye babikurikiza ubwo yandi makomite arashobora kwemerera ibintu batazoshobora kuguha ugasanga utanguye gukora rero n'abakinyi batangura kugumuka ugahoyahoya bikanka aho rero ico gihe komite iba yiyemeje ibintu itashoboye
hanyuma nagomba kubabaza akabazo ka mbega hari ibigwi imwe yari ikomeye imwe mbere warayikinyemo Flamengo Ryaridi zikaguma zishubira inyuma sishatse kuvuga Inter FC n'izindi Manyema Prince V zitakiba cyane cyane zigeze kure cyane gusa ku bwanyu yabyagize gute
nibaza ko ari organisation papier ariko aratubwira n'ama equipe ahanini kenshi jendavye usanga yari afiswe n'abantu bari hejuru ama mu gihe nk'amaposte yabahindutse cyane uburyo bwabo bugabanutse ekipe kaziboni guye nabi cyane ugasanga niya amaro organisation nyene yawo sino ekipe yipanze nibaza ko bigenda neza ahanini nico
hanyuma papi championnat yo ngahe iwacu Premier League ni championnat mu bisanzwe abantu bayiraba barabona yuko umenga yifashe neza ugeranije no muri isu region ubona byifashe gute championnat yo mu Rwanda yo muri Tanzania yo muri Kenya yo muri Uganda
dewe ndiko ndaraba nka championnat yani watu nibaza ko ikiri nyuma cyane ni championnat kiri hasi kuko ubonye abandi aho bageze ukabona natwe uko imigwi abantu bitanga bagakina akagira hano tugahagarara nico gituma kenshi uvuga ati none intamba imigwi kwereka iki tutari ko turatera imbere none nuko championnat yacu ifise ibibazo kandi ibibazo kenshi championnat yacu bifise nibibazo by'uburyo kuko abakinyi barahari dufise abakinyi beza dufise abakinyi bashobora kuronka kadrema zimeze neza ariko mu mwanya uburyo butahari naki nta musaruro ukomeye dushobora kuronka
je nibaza yuko ivyuko ravuga ari vyo kuko uravye abakinyi bavuye bava ngaha bagaje mu Rwanda baba ari abakinyi bashitse hari yabigenza neza cyane ariko wewe ni kubibona ko championnat yacu kiri inyuma kubera ibintu bimwe n'ibindi ka Paris
nivyo ivyaheje kuvuga nibaza ko ikintu c'uburyo ubu muri football ni ikintu kiboneka ku isi yose umuntu adafise uburyo ntiyevuriho kuko abakinyi basaba amasalere basaba amarecruitment basaba récupération zimeze neza urabona natwebwe abamenyereza turonse ekipe mu Rwanda ebana tugenda turiruka kuko uravye uburyo amahera baguhemba ingene bagufata championnat yo mu Burundi ni na nizo muri sureje vraiment ukuri turacari hasi cyane
ubuye abarorezi abantu benshi bashaka kumenya uko Vitaro iri kwiritegura kuduserukira muri Coupe d'Afrique na utabizi byose bo kwitegura bo fashiki abantu igiye gucufasha iki
yego nibyo tariko turavuga kugira ugende userukira igugu nuko le conditions ziba zimeze neza nuko abo bakinyi bazogira akadrema nziza nuko abo bakinyi amasarera zo bameze neza nuko ubugyo buzoba buhari ubwo bugyo rero natwe muri Vitaro kenshi tubuziga mu bantu tubuziga mu bakunzi tukabuziga ko mashiramu yo byaranse nitwovuga ati hari ishira hamwe kana akatwizeye ko rizoza kiresa ari bitangara kuko twaragirageje kenshi naka kamu tuguma tubaterangira abo kwikwita gashi bakabyumva rero ico dusaba cyane cyane ni nguvu z'abakunzi abakunzi b'umugwi nk'uko nyene babyerekanye barashoboye kwerekana yuko muri uyu mwaka mubona yuko twashoboye gutwara ikombe nuko byatumye ari ngufu z'abafana z'abamambre bamwe bashoboye kwitangira umugwi ibyo nivyo tugendera ko nubu ariko bikunze hakagira abo turiko turatera kamu babandanije kutwumva tubibaza ko twokora byiza gusumba kuko ubonye umugwi warumaze imyaka 8 udakora ku gikombe uno munsi ukaba ushoboye gukora ibintu nk'ibi
championnat itarahera
ukaba tumaze gutwara igikombe ukabona yuko no mu gikombe cy'umukuru w'igihugu turiko turavansa neza urabona yuko aba bantu bashigikiwe n'ishyirahamwe kanaka bashobora no gukora ibyiza cyane imbere rero turatera kamo tukabona yuko abafana bacu baguma bari iruhande yacu n'abatari bwagarura umutima bogarura bagafasha
hanyuma Paris abamenyereza bo mu Burundi ubona bafise igihagararo kingana gute muri isurezio wabariye yuko benshi bajabuka byoroshye baje mu Rwanda cake ubona bafise ubumenyi bungana iki
ndavye n'ukuri abarundi n'ukuri barabishoboye barashoboye uravye nivo yabo bashitse ahantu hose bari distenga urabona ko bagerageza kama sico kimwe nkabo jewe dora tuyaga ndafise nka ari ngingo canke ko arabana Vladi arahubwira ati je ndavye ngene ngaha dukora kara muri Tanzania bamenyereza baho ni hamwe hari amahera gusa nayo handi ubumenyi vraiment murabarusha
hanyuma wewe ufise imigambi gute zoguma ngaha mu gihugu cyacu canke mu migambi bikunze urashobora kuja handi canke
imigambi
canke ndunyishu
oya ndakwishura nta kibazo nibaza ko ekipe twayigize ya mbere umuntu atoca agenda atayisohokanye ngo nibaza ko imigambi yo kuva ngaha atari yo yoza imbere yego bikunze tukumvikana neza na komite tuzoguma tukorera Vitaro
ikibazo cya nyuma papi nagomba kukubaza finale ya Ligue des Champions umugwi wa Real Madrid zokina na Dortmund Real Madrid benshi bari bazi kushaka gushika mu rukino rwa nyuma kera mbere n'amahiganwa ataratangwa Dortmund yo ku bwanyu ni benshi ubona ari giki cyatumye ishika muri finale ni gihamana ni imiteguro cyane
ku bwanje jewe Real Madrid yarashoboye gukora cyane yashobora gukora yarana yuko bari bafite determination nabo nyene idasanzwe kuko baritanga ukabona ko ari umugwi ufise icyo uri kurarondera kandi bariko barakirondera kandi nizeye yuko cyo gikombe bazogitwara
hanyuma Paris nkuko abivuze Real Madrid yarakoze cyane nitushobora kuvuga urukino rwa nyuma reka tureke ariko hari urukino Real Madrid yatsinze Manchester City bitangaje cyane kuko Manchester City yarirusha rwose wewe urashaka kujyoherwa n'urukino kujya Real Madrid yakinye umengira kwira defender gusa irushwa mugabe gatsinze
muri football ga Theo c'est 1 plus 1 garde urashobora gukina ugakora ibishoboka byose umupira ukanga kwinjira
ego navuze biragushimisha utakinye cyane mugabo gatsinze
je ntivyonshimisha mbo objectif no gutsinda yutsinze bavuga ko se ni choke kiba waje kurondera mugabo urumva urukino gwiza Man City yakinye hama igatsindwa no kuri vya navuga nti Real yari vye Man City ugaho urumva football nuko niyo realite yayo nta kundi kusa ntibiryoshe gutsinda muri ijya faso
none Dortmund yashoboye kuwa ya mbere mu Budagi ariko ikabiri muri finale kubgwawe no kubera iki ubujyo nguvu nyinshi yacizisha muri des champions irareka championa cyane
nico ndashobora kwibaza ko ari cyo yavuze ati ko Leverkusen yamaze kugitwara reka twifokalize kuri Champions League abara dushira ingufu tugerageze turabe kandi rona babishoboye kandi bavuse no mumenyereza mwiza
wibaza ko ari hizo twari ko
nibaza ko ari Real Madrid ibintu yaciyemo birateye ubwoba nizo gitwara kabisa
murakoze nibaza yuko mwashimye ibyo baje kudu intererano baje guterera papi Manirambona turagushimiye cyane rwose
murakoze cyane
kandi nibaza yuko no hanyuma tubatereye akabo muzoze
nashi tuzoze kabisa
sahabo Paris Latino turagushimiye rwose kubona waje utayiteka kugira ngo mutubwire ingene buhinga mwakoresheje Vitalo ikaronka igikombe cha Coupe du Président cha Primus League mbere ikabiri kwiraniganira n'iki gikombe cha Coupe du Président Coupe du Président ubaza yuko naho nyene bizogenda uko vyagenze
ndafite icyizere kandi ndibaza ko bizogenda neza
murakoze
ça y est Primus League Rookies of Vitalo
gice cha kabiri cha kino kiganiro tuzakuganira ibyerekeye ukino rwa basketball VBL yaraye itanguye kuva ku munsi wa gatandatu hanyuma ikaba yatangujwe na komite nshasha irongoye FIBA turi kumwe n'umushitsi ndakarutimana Moise na makuru Moise
amahoro cyane mugenzi Theo
murakoze kubona mwatwitavye muri buno tumire bega muri komite nshasha munje twiki kuvaho bahayire ayo mabanga bashasha
komite shasha njeje kumenyesha amakuru njeje gukurikirana ibijanye n'ama media hamwe na marketing
VBL yino mwaka yaratanguye ku munsi wa gatandatu bego na bavyitavye gute abarorerezi wasanze imigwi vyageze gute bimeze gute
ubwa mbere nagira shimire abarorerezi kuko uravye ibihe twari duhitiyemo n'ukuri baragerageje kwitanga kandi hajya intango ya migora turizera tudakekeranya yuko twisunze n'uburyo imigwi yigenjeje urabona bari baciye bari bahacigiye kinini batariko barahiganwa no kuvuga hari abakinyi bashoko bari baragiye mu vacances hari abakinyi bari barahagaritse gatoyi rero urabona yuko kuva assemblée générale baye hari haciye zibiri gusa kugira ngo abakinyi bashobore kwitegura kandi urabona n'ukuntu performance zabaye mu kibuga cyaradutangaje cyane turiko turiyumvira matches zikurikira ingezo bazigmeze no kuri ndazi kwezo bari matches zigyoshe cyane kandi ndizera ntakekeranya yuko n'abarorozi bagiye kugwira kuko turiko turatunganya ibintu bimeze neza kandi uburongozi bwa Febabu n'uburongozi buhagaze neza turizera yuko iyi komite shasha ivyo yiyemeje gushika mu kwezi kw'icyenda izo bishikako
hanyuma mbega nyine yo komite objectif yanyu ni iyihe mufise akazi akahe kuvaho mu rero ye gushikaho uzotegura ibindi bikorwa
komisiyo yacu irongowe na perezida Claver Hakimana ifite objectif yuko basket isubira gukinwa kugira ngo turabe yuko gushika mu kwezi kw'icyenda championnat yo biheze rero nico tware dukoze turiko ariko arabishikiriza muri assemblée générale ariko arabishikiriza abamenyesha makuru wamenga biragoye mu ndu zibiri twari dufise kugira ngo byo byose bikogwe habeho gukora amaliste habeho ibikorwa byakozwe muri ino ndu zibiri byari bikogwa biruhije kandi bikogwa bidasanzwe dushimira imana ko byose byagenze neza ihigabona rigatangura hajyawe gutangura turizera ko mu kwezi kw'icyenda champion izoba yaheze twashoboye kumenya classement au niveau national kuva uwa mbere gushika kwa nyuma kuko ukuntu VBL itunganije murabizi ubu turiko tugenda muri road elite 8 no kuvuga imigwi ya ine ya mbere yatanguye yakenye playoff umwaka uheze yoyo ntizoja muri tour izorindira turi kurikira ubu rero hagomba habeho guhiganwa kuva ku mugwi wa gatanu kuduga gushikaho tuzoshobora kuronka imigwi ine iyo migwi ine niyo cifatanya nijya ine irindiriye yakenye playoff cy'imigwi 8 cyo tugera rero VBL imigwi 8 muri iyo migwi 8 izoheza itange imigwi ine izocikina playoff hama rero hacya tungonya playoff wa mbere ahabye igikombe aronke ni kibanza cy'amere cyuko yoserukira igihugu
hanyuma hariho bari bafite amakenga bati imigwi y'ibujumbura izurusha cyane ya ruguru cyane cyane ngira ngo nukubera imyimenyerezo itari ikwiye nk'uko wari uzi ko twari mu ngorane ya ruguru yabyifashemo gute muri izi nkino za mbere
muri izi nkino za mbere imigwi ya ruguru yarabyifashemo neza naho murabona akenshi benshi abantu benshi abakinnyi kenshi usanga bibera ibujumbura kenshi baba bari mu makaminuza kuko n'abajeni bakiri bato baba bari mu makaminuza kandi bujumbura usanga udukogwa twinshi ariho baba bari ko baradukorera ugaca usanga rero hariho nkabangahe usanga baba bari ruguru mugabo uri kuraraba ingene imiguye yakinye urabona neza yuko bisaba yuko hoca mu kanyagatoyi kugira ngo babanze bitegure bari hamwe kandi turizera ko imibyo yaruguru izo kwerekana umupira mwiza kuko ubu VBN izokinibwa bujumbura gusa izokinigwa turamaze kwiyumvira ko izokinigwa n'ingozi n'ibindi bibugo urabona ko ubu atari departement gusa tuzokoresha secadem tuzokoresha entente n'ibindi bibuga byose tuzobona yuko bibereye ko hakinigwaho ama match azoba no kuvuga ntizosubira gukinira bujumbura gusa VBN mugabo tuzoyijana no mu gihugu hagati rero abo mu gihugu hagati nabo bazo bafise iyo chance yuko abarorezi babo bafise umugwi wabo muhira nabo rero bariko barabakomera amashi turizera neza yuko nabo bazoweza bakavyifatamo neza
nagomba rero muri kino gihe turabire hamwe ijambo urongoye komite shasha ya FIFA ubyashikirije abari bashitse kuri ico kibuga ca Departement des Sports aho hari ku munsi wa gatandatu
ibihano vya kabiri bituraje ishinga ni ibihano bijanye n'amafaranga yamanyaburaya agera ku 50,000 z'amafaranga y'abaswise dutegerezwa kwishyura mu kiringo kitarenze ukwezi iki rero sinogenda ntakivuze no kugira ngo dutera kamo abantu basanzwe badushigikira na cyane cyane abafatana bushake twegere kandi abakuru b'imigwi twegere leta twegere aba bantu bose bakunda inkino za basketball badufashe badushigikire kugira ngo ibi bihano twafatiwe tuze tubivemo amahoro n'umutekano
hanyuma Moise nagomba kubaza muri iryo jambo mwumvise yuko yabashikirije ijambo ritumuye cyane kandi barashimye mbega kubwanyu bona nk'ingorane muzohura nazo ari zihe cyane cyane komite shasha ibintu bishobora kugora imigwi ibintu bishobora kugora iyo komite kugira ngo bitumbire ko mwabyifuza
perezida yarabivuze neza perezida yarabishikirije yuko igihano twahawe cyaheze hasigaye amafaranga 50,000 by'amanyaswisi ayo mahera rero mwarumvise akamuka perezida aho ahamagarira abafasha muri basketball ahamagarira abarongoye imigwi ya basketball ndetse ahamagarira ubushikiranganji biciye kuri leta yacu kugira ngo turabe ingene tuhegeranya amahera kuko baduhaye n'ikiringo gitoyi cyane kugira ngo turabe yuko toshobora
ukwezi kumwe gusa
kwezi konyene kugira ngo turabe yuko amafaranga yashobora kuboneka tugiraho duterera nakamo umuntu wese akunda basketball umuntu wese yifuza ko iterambere rya basketball ribandanya uko aho ryari rigeze n'ukuri agerageze kugira ngo turabe ko twese hamwe dushize hamwe ku buryo bwoboneka kuko ubwo buryo nibwo busigaye ari intambamye gusa nk'uko president abishikirije hamwe yoboneka ayo mafaranga tukayariha ndizera neza yuko n'icyizere kizogaruka turiko turabona equipe nationale isohoka turiko turabona imigwi yabaye ya mbere isohoka niho hazojamo ingufu nyinshi
Nyeze yuko nguko mwavyumvise amafaranga ni menshi nivyo ariko arashobora kuboneka na cyane cyane yuko tumaze kubona yuko akunzi ba basketball n'ukuri ni intaye mukabama bari bagavye kugira ngo bafashe mbega ariko ntibaze yuko mutaravyumvira ibintu byo kubaka ngibibuga urabona twamadukina mu ngorane cyane cyane ariko uko ari muci nyeze yuko VBL zobandanya atangorane
ego VBL giye kubandanya kuko hazobaho ama match menshi cyane muri irici kuko murumva yuko champions zotegerezwa guhera mu kwicenda no kuvuga yuko hagiye kuba ama match menshi cyane ya VBL kubibuga bitandukanye kugira ngo turabe yuko playoff mu kwezi kumunani yoba itanguye turabe yuko dushobora twebwe dukorera kuri calendrier ya FIBA ntituvuga ngo urumva ngo hari ibihano ngo hari amafaranga ataraboneka ngo urumva reka dukwega amaguru oya mu byo komite shasha yiyemeje ni uko turespekta calendrier FIBA ku buryo duheza championat tukwijivya ibisabwa byose ayo mafaranga azoba yarabonetse umugwi kazobushobora gusohoka urumva yuko atakibazo twebwe tuzaba twarakoze uko mu byo twiteguriye tuzaba twabikoze
hanyuma nka wewe urongoye commission y'abamenyesha makuru media marketing ikintu ufasha usaba cyane cyane ama ibinyamakuru vyandika televiziyo na radio cyo bari ikiye kugira ngo basketball imenyekane itere imbere
ikintu ca mbere cyo nobanza gushima noshimira abamenyesha makuru ku gihuwa kidasanzwe bakoze ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana baritavye akamukacu kandi baratwijeje yuko bagiye kudufasha gukorana natwe mu bijanye no kwamamaza umukino wa basketball ikindi dushima nabo nyene barashimye ukuntu bakiriwe ngo kare uko byahora bigenda ngo bashobora kubuzwa kwinjira abantu batabazi mugabo ubu benshi baranyandikiye ama message inbox bashima ingene bakiriwe kira noneho hagiye gutegurwa na accreditation kugira ngo umenyeshe makuru wese azoba afise ikarata iri valide ya inane ya fe babo kugira ngo ashitse gusa yerekane yuko aje kubikorwa vyiwe hanyuma baheze bamwereke aho ategerezwa gukorera akazi kiwe agakore mu mahoro n'umutekano abo rero bamenyesha makuru tubahamagarira rero yego nivyo babaje kandi barakunda urukino rwa basket bazogerageze rero banezereza abantu mu kugerageza kwitaho ibijanye n'ama statistiques mu kugerageza gufata amafoto meza mu kugerageza gukurikirana imikino ku buryo nabazo batashobwe kubona urukino mu byo bazaba ariko barabayagira yaba ama radio yaba mumenyesha makuru yaba ama television baze bafate nk'uko umenga bari bahari
none Moise urumva mwubahora barongoye ko fibabu hari ukuntu bari bagiye abakiri bato cyane cyane division ya kabiri cyangwa ama academy mu migambi ya bashasha mubibona gute mu murabafite imigambi abana bakiri bato
twaguma tubamenyeshe yuko sinabana bato gusa n'abadamu bagiye guhabwa agaciro kadasanzwe kubera twasanze umugwi w'abadamu uheza championat ufise inkino nkeyi cyane ubu rero tuzogira deux fois aller retour no kuvuga ko nimba bahora bakina imikino 10 bagiye gukina imikino 20 no kuvuga bazokina aller bagire retour bagire aller bagire retour kubera imigwi yabo isanzwe na mikeye kandi ikindi kintu nacyo twaje tuyumvire kugira ngo dukomeze ihigana ryabo nuko bagiye kuza barakina hagati mu mamachi y'abagabo
abantu bayiraga
kugira ngo nabo nyine babarabe nivyo bizubishobora no gutuma hariyo nabandi byumvira gushira yindi migwi ya basketball kugira ngo bifashe muri encadrement y'abakobwa muri basketball kuko ubu ama instance yose araba ibintu by'inkino bahari ukuntu bagomba guteza imbere le sport féminin nico gituma rero nabo nyene ikomite shasha itagomba kuvyibagira hanyuma rero ku ba jeune hagiye gutunganywa championnat ya division B ama association bari muri assemblée générale barabyiye ukuntu bagomba kwitunganya kugira ngo B itangure nayo nyitegerezo gutangura kandi itegerezo gukogwa au niveau national hariho nabakiri bato bari mu academy aho usanga bafise mois de 16 ans ayo ma academy mois de 18 ans ayo ma academy nayo tugiye kuza turayankadra pendant les grandes vacances les vacances les grandes vacances aho tuzohora academy ikwije bisaba ifise umwigisha ifise ibyo la febabu isaba izoca ibarojisire hanyuma tuhuza ayo ma academy livre aga championnat ivyo bizotuma hagaragara amatana ashobora kucaja gufasha muri B mukaba muzi yuko division B yikomeye uburi suri yuko division anayo nizokomera kuko ucusanga abana b'abarundi bariko baratera intambwe yumvire dufise nkaba Gibere 10 dufise nkaba Richard 10 dufise nabandi bakinyi benshi b'abarundi bizotuma tugira ihegabona rikomeye bizotuma umugwiserukira gihugu gukomera kandi bizotuma n'uburyo dukoresha mu kugira ngo turokrita abakinyi bavuva makungu dukoresha buke
hanyuma nakomba tukabiko kuri ico gikorwa nkora mutima cyane cyane cyo kuriha ayo mafaranga mwoba mumaze gutegura ubwo bafise uwo mutima wo gutanga ngene yoza yo basangahe cyangwa niki gikorwa kitaraba ngo kizoba muri no minsi
nkuko president yabishikirije intumbero izotangwa kandi intumbero itangwa na president hagiye arabishikirije mugabo ubu ico gikorwa kigiye kwicarirwa neza muri committee executive hama president zoheza atanga intumbero yuko ico gikorwa cyokogwa kugira ngo turondere ubwo buryo
urakoze hanyuma nagoma tuje mu byerekeye urukiro rw'umupira w'amaguru mu mwanya mutoya mu bwongere mu bihugu by'i Buraya mu bwongereze mu Manchester City warashoboye gutaka ni igikombe ejo kwarushije mu gwe wa Arsenal amanota abiri gusa iryo higano waruzi ko ariko rizogenda yuko gushika ku munsi wa nyuma batazoba baramenya umugwi ushobora kuba uwa mbere
nokuri uravye uno mwaka Manchester City yaragize ibibazo kuko yari imaze iminsi itwara ama Premier League mu buryo bworoshye mugabo uyu mwaka Arsenal yaranse kurekura twari tumenyereye yuko Arsenal hasigaye nk'imikino nka 10 iba yarekuye hanyuma ugasanga hari umugwi umwe ubandanya wirebanga na Liverpool vyaranse mugabo Arsenal ukuntu kocha Arteta yashoboye kuvyitwaramwo n'ukuri abakunzi ba Arsenal si no ahubwo no bakeza kuko uravye uburyo Arsenal yashoboye kwitwaramo mu gukomeza ku mpande zose murabona yaba abakinyi bashoboye kuzanwa nkuge yahoze muri Chelsea yavuye akinishwa ku 9 Kai Havertz urabona ko yazanye umuhimbu udasanzwe mu mugwi ubwa mbere akitangurira mukinisha hagati mugabo aratinda arabona yuko byo mufasha cyane ayegereye imbere nabandi rero barakinye ku buryo bashobora guheza ihiganwa bariko barasatira cyane mu gwa Manchester City nukuri ihigano ryari ryoshye cyane ihiganwa rihera ku munota wa nyuma byari biryoshye cyane gusa ndahojeje abakunzi ba Arsenal nkeza n'abakunzi ba Manchester City ku gikombe kigira 4 ndibaza gikurikirana batwaye muri EPL
hanyuma mu gihugu ca Espagne mu gwa ya Madrid wo gitwaye amahigano atararangira ukaba mbere warushije cyane umugwi wa Barcelona hamwe na Girona kubera iki kubwawe Real Madrid no mwaka byaboroheye n'abakinyi bashasha n'umumenyereza yoba barusha yoba abifisemo urambe cyane
je nibaza nego nivyo nibaza yuko umumenyereza bwo bwubara bufise uravye aho amaze guca nivyo amaze gukora ni ibintu byonyene bigaragara mugabo nibaza yuko habayeho kwitanga kudasanzwe kw'abakinyi kuko ihiganwa rigitangura harabaye ibikondoka byinshi cyane mu Real Madrid icyadutangaje nuko abaje gusubirira abo bagize ibikondoka bavyitwayemo neza uko atamuntu numwe yavyibaza gushikanaho nubu hari hakiriho impari z'abantu biyumvira ati mbega ninda zotangura muri finale hagati ya Runini na Thibaut Courtois uravye ingene Thibaut Courtois yagarutse uravye ingene ariko aravyitwaramo neza mugabo abantu barashagira abatiza bati mbega ninda zotangura kuri match ya finale ndukuvuga ko Runini yabivyitwayemo neza cyane urabona nka Rudiga ni umudefenseur mwiza wa Real Madrid yigaragaje uyu mwaka kuko mukumuzana ntibamuzanye kugira ngo atangure bamuzanye kugira ngo azorasimbura hagati ya Alaba na Militao Militao acaragira ikibazo Alaba agira ikibazo niwe yasigaranye umutima wa defense wa Real Madrid ubu biragaragara yuko ikibanza ari ntabanduka kuri Rudiga kuko yaciye avyitwaramo neza gusumba rero abakinyi barasenye ku mugozi umwe abakinyi barahanahanye imipira cyane uravye nka Paul ya Jude Bellingham kuva shika yatsishitsa tsinda bitsindo byinshi ibyo rero byarahaye confiance cyane mu gwa Real Madrid kuburyo n'umukinyi wese yava kuri bando tushe yagerageje kugira ngo ibintu bigende neza
hanyuma uri kuravuga Real Madrid ndumva yuko ukurikirana cyane hari umukinyi yahora kina mu gwa Paris Saint-Germain Mbappé azoza muri mu mugwa Real Madrid fisa abakinyi benshi bakina imbere ntibibaza yuko bizohava bizana nk'icuka kibi
Deja muri conférence
umumenyereza kabura
Deja muri conférence de presse umumenyereza Ancelotti yaravuze yuko Jude Bellingham agiye gusubira gukina hagati mu kibanza ciwe mu bisanzwe hajya yakina nk'uri nko ku 10 kuko yakina 9 itari 9 kuko nta mu numero 9 uwe mwaka Real yakinishije atari José Luis yaza asimbura abandi rero ubu yaramenyesheje yuko Bellingham agiye gusubira inyuma no kuvuga ubiravye neza agiye asubiye kuri system ya 4-3-3 no kuvuga Rodrigo Vinicius ntibanduka na Mbappé azoba ari ku 9 hama rero kibazo azokigira hagati kurondera abakinyi batatu beza ashaka weekend bakina kuko
urajya batamazo guma
kuko uravye ugwego rwa oya Modric na Kroos bariko bararaba yuko bubongera umwaka umwe ibiganiro ntibirahera mugabo bigeze heza kugira ngo babemerere nuko babanza kutahura yuko batakiri babandi bagomba kwama batangura mu kibuga mu gihe rero bavyemeye kuko kugira ngo aba jeune ba Kamavinga ba Valverde ba Jude Bellingham nabandi kugira ngo bakamucuwameni kugira ngo bashobore kubana neza nuko bemera yuko statue yabo atari yo gutangura mu kibuga nuko uvuga no munsi barashobora gutangura ejo hagatangura abandi kugira ngo ntihe bazana ama frustration mu mugwi rero twizera yuko ahubwo Real Madrid giye kuba mu gukomeye cyane twizera ko n'indi migwi isanzwe ikebana cyane na Real Madrid twizera ko uyu mwaka nabo bagiye kwikomeza kugira ngo dusubire kuraba ama classico aryoshye cyane
finale ya Ligue des Champions izahuza Dortmund na Real Madrid nivyo bega Dortmund wewe wari uzi ko izoshobora gushika muri finale si tu que Dortmund muri champions itabyigirijemo neza
nokuri ibintu bya Ligue des Champions birasiga ubwenge ibintu bya Ligue des Champions birasiga ubwenge kuko hari gihe umugwi muhira muri champions bishobora kwanga mugabo ugasanga ingufu zose uzifise muri Ligue des Champions ega no muri Bayern yitwaye nabi muri champions yitwaye nabi yaratsindwa bitsindo byinshi ndarya mbere nari mbonye Bayern itsinda bitsindo bishika kuri 5 byarantangaje cyane kandi iyo Dortmund yaranatsinze Bayern cyane uyu mwaka yarabatsinze umengane na Hoto rero Dortmund rero yarabonye yuko igikombe Leverkusen iri kiracegereza icishira ingufu zose muri Ligue des Champions kandi nukuri yaravyitwaye yatanguye ikina nabi mugabo bama bageze muri phase zo gukura namwo nukuri yagiye yavyitwaramo neza buravye nko mu nkuru umukino bakinye kuri Atletico Madrid warabona yuko bari determine bien que abakinyi benshi bo muri Dortmund ntibazwi cyane mugabo urabona yuko bafite collective idasanzwe bafite n'umumenyereza mwiza akiri muto kandi urabona yuko nukuri biteguye
hanyuma Real Madrid cyane cyane yishyitse mu gice nk'iki finale cya Ligue des Champions ni gake itsindwa bivuze ko bizoyorohera
ntibizokoroha kubera Dortmund no mugwi utaheruherutse muri finale numugwi kandi utaruherutse muri phase nkazijya zo kwatenya le demi finale kuko iheruka gukina finale ntihenda muri hari muri 2012-2013 je crois niho baheruka gukina finale bakinyira Bayern aho batsinzwe na Bayern bitsinzwe biri kuri kimwe rero Dortmund rero bariteguye mugabo ndafite icizere cyinshi yuko mugabo Real Madrid uzoshobora gushobora gutsinda urya rukino uravye effectif d'office nkuko namye ndabivuga namye mvuga yuko umugwi wonyene ushobora kubangamira Real Madrid muri no saison ari umugwi wa Manchester City naho Real Madrid yatsinze Manchester City naremeza neza yuko uravye ingene umugwi wa Manchester City uhagaze ukaraba numenyereza warabona neza yuko Ancelotti yihenda kugura urukino Manchester City ari kumutsinda nk'ivyo yamutsinze muri 2023
hanyuma tugomba turangize wanyuri kuri aturega ariko nagomba kubaza umugwi wa Musonga ati ni umugwi ushigikiye cyane cyane kuva mbere na kera ngira ngo none ubuziki kugira ngo wa mbere ko wamukina neza ariko ntuje n'umugwi wa mbere
umugwi wa Musonga ati ubwa mbere bwo uno kumenyesha yuko ari umugwi wa benegihugu umugwi wa benegihugu no kuvuga n'umugwi w'abafana nkuko dukunze kubivuga hanyuma umugwi wa Musonga ati nta n'umukinyi n'umwe atifuza kuwukinamo kuko uravye ingene abakinyi bari traité uravye ingene abafana babanye neza n'abakinyi no kuri umukinyi wese aciye muri Musonga ati nta mukinyi agenda yidogera vestiaire ya Musonga ati nk'ukuntu basanzwe babaho mugabo nk'uko n'izindi club ibibazo zifise umugwi wa Musonga turavize ikibazo cy'uburyo kuko ekipe hajya uyibonera ko ifise ikibazo cy'uburyo iyo ubonye ekipe ishoboye gukinisha abakinyi beza mu mwaka uza abo bakinyi nturonovera amasezerano kandi usanga abo bakinyi bagiye mu yindi migwi kandi ari abakinyi babyigaragaje ko ari beza biba bisigura yuko umukinyi haje le prise au fin utanga byinshi gusumba nico gituma umukinyi aba yagiye rero ibi turimo kugira ngo ushobore gutunganya umugwi ushobora gutwara championa nimiburi buri abakinyi nimiburi buri abakinyi bategereza gukina na deux saisons bari hamwe Karolero ni Vital Vitalo Paris uyu mwaka wa mbere ari muri Vital no mwaka wa kabiri umwaka wa mbere yarayiteguye Vitalo arayitegura arahakwa no gutwara n'igikombe hanyuma biranga hanyuma mu mwaka rero yongerejemo quelques éléments yego nibyo harimo zimwe zasohotse hariho n'izindi zinji mugabo 70% yarafise abakenyi yakoresheje mu mwaka uheze hanyuma rero hari hasigaye nyene kugira ngo ababazi aho vyapfiri nico ko agomba gukemura urabona ko yavuye acha ashobora gutwara igikombe kandi turamukeje
urakoze ntakarutse imana Moise ku ntererano udushikirije uno munsi kuvyerekeye cyane cyane urukino rwa basketball ariko iyo turonka n'undi mwanya twari gushobora kuganira n'ibyerekeye umupira w'amaguru numvise yuko uri umuhinga cyane mu byerekeye iby'inkino hanyuma ninagutera kamuntu baza kuzogaruka
nokuri jewe umunsi wose muzompamagara nzobitaba kugira ngo tubandanye tuyaga
murakoze turashimiye kandi nabagenzi bacu ngo bw'ivyuma badufashije gutegura no kubashikiza kino kiganiro naho ku munsi wa kane mu kiganiro debrief murarahajyana murakoze